Apha ke sicela uba sisombulule u-x. So sine-square root sika-5x squared minus 8. Okanye uhlule isuse 8. Kuthiwa yonke loo nto ilingana ne-2x. So sesinayo intoni? I-square root sibekwe ecaleni elinye. So into elula uba siyenze apha kubathini? Sifake i-square kuzo zombini kuze izosuka i-square root sethu. So sofaka i-square apha siphinde sifake i-square nalapha. So eli cala elingapha xa ufaka i-square kuzawushiyeka ntoni ngapha? So kuzawushiyeka u-5x minus 8. Uze kwicala elingapha sibe no-4x squared. So sizawuba no-4x squared. So sino-4x squared uzoqaphela uba ke kukhona iinto ezifanayo apha, u-5x squared no-4x squared. So sawususa kuzo zombini ke. So sawususa u-5x squared masike sisuse ke. So sawususa u-5x squared kumacala wethu amabini, 5x squared nangapha siphinde sisuse u-5x squared. So sishiyeka nantoni ngoku? Eli cala ke lasenxele uzoqaphela uba ezi ziyasuka, kushiyeke u-negative 8. Ngapha kushiyeke bani? So 4x squared minus 5x squared kuzoshiyeka u-negative 1 of negative x squared ke. Ungatsho ngolo hlobo kuba loku 1 akafanelanga soloku mbeka. So singaphindaphinda omabini amacala ngo-negative 1 kuze sifumane u-positive 8. So siza multiply okanye siphindaphinda u-negative 1 ukuze izoba positive. So safumana u-positive 8 ke olingana no-x squared. Ngoku into efuneka siyenze kuba sithathe i-square root saw omabini amacala kwenzela uba sifumane u-x wethu. So safaka i-square root ku-x, sifake i-square root sethu ku-8. So loo nto uzayiqaphela kubiza sinika u-x, izasinika u-x ngapha ze ngapha indinike isinike i-square root sika-8. So u-8 ke ungambhala ke ngoba 8 ungambhalela ngoba ngu-2 ophindaphindwe ngo-4. Okanye ke le nto ungayibhala ngoba kwi-square root sika-2 aphindaphindwe i-square root sika-4 esilingana nobani? No-x. So ithetha ukuthini ke le nto? Kubani i-square root sika-4? Ngu-2. So lena ngu-2. So eli cala izawuba ngu-2 ophindaphindwe nge-square root sika-2. Loo nto ke isinika bani? U-x. So masike sijonge le nto uba bunyani bayo bungakanani na ngoba siphinde siyifaka kulaa equation yethu yokuqala. So masifake phaa kule ndawo yokuqala sizobona uba ithini. So sino-5 aphindaphindwa nge-2 square root of 2 ezisquarishiweyo uzomana sewu-8. Uzowufake yonke ke loo nto phantsi kwe-square root ngolaa hlobo. So loo nto izasinika bani? So sawujonga nje icala lodwa okwangoku. So loo nto izasinika i-square root sika-5 ophindaphindwe ngo-2 squared ngu-4. I-square root sika-2 squared izawuba ngu-2 minus 8. So aqabelwe ngu-5 phindaphindwe ngo-4 ngu-20 phindaphinde ngo-2 ibe ngu-40 kuze wandule ukususa u-8. Loo nto ke isinike u-32. So isinika i-square root sika-32. I-square root sika-32 siyafana na-square root sika-16 siphindaphindwe ngo-2. I-square root ka-16 kubani? Ngu-4. Then i-square root ka-16 ngu-4 square root sika-2. So ithetha ukutsho ke licala elingapha elasenxele xa sitheni? Xa sithatha elaa nani besilifumana ezantsi siyolifaka apha phezulu. So ithetha ukutsho ke loo nto kuba kaloku uzikhumbula uba kwevidiyo bentshilo bethe mani uyoyijonga. Masike sijonge icala elingapha lithetha ukuthini loo nto? So masithi ke apha yabona uba bengu-2x kuphela, kuba kaloku i square root sesasifaka emva. So ngu 2 uphinda phinde nge 2 root of 2. So le 4 square root of 2. So ithetha ukuthini? Isithetha ukuthi u x sokho 2 square root of 2. Ithetha ukuthi yinyani kaloku le. Kuba kaloku elicala belinjani? Belinje phambi koba sithini siyibale. Belinje. So xa uphinde uthatha la x wakho uyomfaka phaa ekuqaleni uzoqaphela uba ufumana ngqo le nto esiyibhale apha okanye nakweli cala lingapha lasekunene ukwafumana into enye. So ithetha ukuthi senze into elungileyo. I mean correction.